Sekhona ke la indizo umsakazo. Mamthembela sikubingelele sikwamukele emsakazweni iVibe FM.
Awu sawubona umsakazi nebalaleli bonke emakhaya senibingelele egameni likaJesu Kristu.
Kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nawe usukwini lwa namhlanje ke ngivele ngikhumbule leya ngoma yakhe ngaletha amaqhawe ngikhumbule umfetesho. Usuphinde wabuya mama Thabile. Mhlawumbe omunye umuntu odayibuza akaze zithole leli thubo lokuthi emazi kancane mama Thabile ukuthi uMama Thabile uzalelwe kuphi akhulela kuphi?
Mamthabile utalele eSwatini lapha endzaweni yase Big Bend kunendzawo lencane lapha in the outskirts of Big Bend
kuthiwa
kuseNcandweni.
Yes.
So ke labaningi they know me from Ncandweni
Yes.
Yebo. So ke sengicopha ke awami ke ama CDs esenginawo manje. I think this one is the fifth one.
Yes. Yes.
So sithi manje kuyahlala kwaziwa sikhotha manje.
Yebo.
So the track lesidlala kulena sidlala i track number 5 ithi bayethe Nkosi yamakhosi ogama ling Jesu ithi kwathe nesimo sobukhosi. Wazithoba njengemvana ilungela ukuhlatshwa thineke amaKristu asimnikeze umqhele wakhe simthwese wona bese sithi wena uyinkosi yakho konke.
Ngifuna ukubheka wema omunye umuntu ufuna ukulwazi uhambo lwakho uSekuyincandweni siyakwazi kakhulu kuyincandweni nobuya ongena ngapha waqala weza ngapha usuqala usuthabile lube njalo uhambo lwakho lunjalo
uhambo lwami lube luhle kakhulu baba. Hey sikhonzile sihamba leNcandweni Christ ambassadors hey udliwe umhlaba ushunyayelwe ivangeli baba.
Yebo Nkosi yami
ngeli kakhulu soke futhi siseza uqhubeka siseza ushumayela ukuthi nje phela umona ngabe ikhaya umndeni umkhulu bese
sizijaziyaphuma
ziyanda
Nkosi yami kuba kanjalo yebo
kanjalo ke baba ngoba sineyiphiwe ezahlukene seziyanda ke zitsha ke kodwa ke Ncandweni yona ngeke phela izihlale ngeke ibulawe tata sikuyo nje kulamalanga vele iyavuka umama ushiyene nsayeya wathi bantu bami ngicela niyivuse noma kanjani
ijeni iyakho injani njengamanje njengothabile uhamba kanjani uhambo lwakho?
No uhambo lwami lukahle kakhulu baba. Presently employed as a police officer in Swaziland.
Amen.
I'm pursuing my bachelor's degree in social work at the University of Swaziland. I'm doing my third year now.
Yeah.
So I'm doing a fourth year course. But still, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ke ngiyasithola isithuba sokuthi ngiphinde ngiqupha ama CDs because the ministry yokuhlabelela vele ngiyona uNkulunkulu angibless ngayo. But angifuni ukuyiphilisa ngayo ngoba angifuni ngigcine sengingazi ukuthi sevele se
yaphalishise
baba ngiyasebenza
awuzele kona Nkosi yami
esikoleni. So ukuthi nje abazalwane ukuthi phela umana ngabe une ministry vele ufundiswe lenkosi ukuthatha ulifake ngomeni kusizakala abaningi baba ngikubone nami ngisizakele ngomculo wabanye. So uNkulunkulu mayehlisa i-message uyifake ngomeni iyabasiza abaningi. Basizakele
kakhulu. Asikhulume nge-album yakho mama Thabile iyohlala kwaziwa iquketheni le album le
lena baba le album lena iqukethe i-worship.